Ingingo y'urwego rujejwe gucungera amazu ategekaniriza impanuka arka yo kugabanya ibikorwa vy'ishirahamwe ika ntiyaje kugarira iryo shirahamwe nk'uko bimenyeshwa na Gahungu Renova arongoye ishirahamwe ry'abakora iby'ubwishingizi mu Burundi.
Ikare nk'uko nabivuze arka yafashe ingingo imwe mu ngingo nyinshi arka ikoresha iri kira kontrola amasosiyete. Hariho ngiregeje kubivuga hariho icyo bita kugabisha avertissement akababwira hanyuma na blame bakabandikira bitwara hanyuma cya gatatu akaba ara limitation guhagarika cyangwa kugabanya ibikorwa ubwa kane hariho guhagarika abatware societe bose ba conseil d'administration na directeur general hanyuma bwa nyuma hariho kwaka uruhusha rwo kudaraza assurance ariyo bita retrait d'agrément. Icyo rero sicyo cyabaye ubu habaye ikintu cyo kugabanya ibyo ikare ikora nije gituma babare bati nimuhagarike gutora amahera y'abantu mubanze mwisuganye kugira ngo hagize impanuka iba mutunganirize ababituye. Urumva mu bintu bitanu harimo kugabisha harimo kwandikira ikitatu ibintu bisubire bageze ku cyagatatu yubwa ati reka tubakebure kugira abashiremo ingufu begeranye amahera bashobore gutunganiriza abantu.
Gahungu Renova abandanya amenyesha ko ibikorwa bibandanya mu ishyirahamwe ry'ubwishingizi
ibyo bijyanye n'amasinistre bijyanye n'ibindi birabandanya abakozi bari ku kazi donko twibaza yuko mu minsi mike bacubara guca bashiremo amahera bagati baduza ingufu z'ishyirahamwe bigashya ribandanya rigakora.
Ivyo biruko mu gihe urwego rujejwe gucungera ibikorwa vy'ubwishingizi mu Burundi aka rwamenyesheje ko ata munywanyi yosubira gufata ubwishingizi uko bumeze kose muri iryo shirahamwe gushika habonetse ingingo shasha.